Gemu chenja ba watutula otuta boma magamaga ndimene akupangira zinthu zawo ndimene zinthu zikuyendera panopa komano akudziva titungali kuti awina kale koma pamawa adzakhumudwe kuti mwina wake azawowa abera zisankho zinthu zina zokhumulisa zidzachitike pambuyo zimene zimwina zinazo akanatha kuzikoza panopa de zambiri tu walankhula gemu chenja tikhale mwadzi pamene mkuluyi akulankhula
poyamba ndikupaseni moni amayi ndabambo anyamata ndasungwana kwina kulikonse kumene inu muli ine ndithwe renyenye Mr. Game Changer chikuni chausi langa dzina la pansonko Orphan Innocent Mutoro ndipepese kuti masiku awa sindinabwe monga mmene mukudziwa malawi kuti Game Changer kudusa mnyengo zija zoti sizingamvetsetseke zopweteka zosakana sakana zopangana chiwembu koma ndimafuna ntero kuti sindikuopa sindikubwerera mbuyo sindikukhala chete ndipo ndiwaudza malawi kuti osaopa osanjenjemera osabwerera mbuyo timenye nkhondo tipulumushe dziko lino la malawi mawu anga alero kwambiri asindika kuchenjeza zipani za opozishoni ndibwereze mawu anga alero kapena chenjezo langa lalero chiziwiso changa chalero ndifuna ndichenjeze kwambiri zipani za opozishoni chifukwa sizoona kuti no ife tidzikapitirira kumayang'ana zawo za simatematic machinizi zikugwira ntchito ife sizoona kumayang'anira mayi anabero John Tembo akupitirizabe kumadya misonkho yathu yeti tikudziwa kuti no ndi chotengera chobera zisankho mu zisankho zimene tikhale nazo posachedwa sitingakhale pansi ndikumamvesera kunjaku pamene katangale akuchitika mkatimu ife nkumakhala chete kumayang'anirabe kuti no CEO wa Malawi Electoral Commission ali pomwepo azidyabe misonkho yathu sitingayang'anire kuti no simatematiki ipitirize nkumatibwadika nalo boja ndikumatitenga ife ngati zitsiru yeti zipani za opposition zili pomwepo ndimafuna ntero kunena kuti inu a opposition ndibwereze inu a zipani za opposition muli ndi vuto lozikonda kwambiri muli ndi vuto lozimva ngati mwalo wakale mboma sore poyankhula chonchi koma ndikumva kupweteka kwambiri chifukwa ena amene mumaoneka ngati anjeru kuti mutha kuthandiza dziko lino ndinu anthu amantha kwambiri anthu onjenjemera kwambiri anthu osafunanso kumva nzeru kwa wathu oneka ngati matape koma kuziwa chochitika cha playground muleke ndipo ndakhala ndikunena kuti mtima ozimva ngati mwawina kale ozimva ngati ndi azungu mabwana omadzimva kuti simungamayankhe mafoni achita Game Changer omadzimva kuti no inuyo ndithu zochitika zanu ndiza maphunziro zapamwamba ndimafuna ndikuwuzeni kuti mukudzisiya nokha pangodzi yayikulu ndimafuna ntero kuti ndaletu ndi mbuli ndibwereze ndaletu ndi zauchitsiru chifukwa amene amakavota ochuluka ndi mbuli za wanthu andindale pena pake zimafunika kutenga PhD yako kuiponya uko kuitenga degree yako kuiponya uko kuitenga diploma yako kuiponya uko ndi kugwira ntchito ngati munthu wakuti sunalowe mklasi mauchisirusiru that's why timafuna tidzigwira ntchito ndi wina aliyense ana maskini tiwalemekeze anthu wamba tiwalemekeze anthu osaphunzira tiwalemekeze chifukwa kuti zinthu ziteke pa ground amene amapangisa kuti zinthuzo ziteke ndi mbulizo koma sopano vuto mumamverana dokhadokha chifukwa kuti wina ali ndi kandalama wina akudziona ngati ali ndi sukulu mapeto ake wina amene akuoneka kuti alibe ndalama mumamtenga ngati akamakupasa ndi nzeru ndosauka iyayi amene ngopanda nzeru iyayi amene angofuna kuti apemphe ndalama pamene zinthu zimene akunenazo mutati muzisatire ndizoona lero lino tafika lero make anayitanisa msonkhano uja timati stakeholder meeting msonkhano wa akuluakulu okhudzika kunena kuti bwerani pano mwachiona nokha anayitana park imene inadya ndi imene ikudya ndalama za MCP anaita na kula kulu hoshankika kukawa pasandrama osati kukapanga za amalawu lero mai anabero John Tebo akumati uza ife sopano zo pusa kuti inasindi kuchoka inayonifandi kuhuze ni kuti si matematiki hii nkani yaeche siku zamena zisanko ifeo tiza wene ngapa manja ifeo zosa tiza panga mamanja mbuyo mwose mwa mina nali panalibepo ichi tikungo gwini sina chito kungo lembi na mavoti inu musanda na ula malawu inu our position is standi yanu ndi yotani ni mafanadu ni kuhuzeni amalawi akumva kupete kakwambili ana amalawi sa kumvese sa zimene opposition mukupanga panopa zikumao nekanga tipena opposition palibe chime mukupanga we know kuti maybe katika timo mundima amo kuina kwache kuchisisiko zilipo zimene mukupanga koma malawi mwinake ziko mwinake vota akunena kuti si mkumutandisa ya fachani ndiku ya mklasi menezi amalawi sizoona ziko panopa tikunena pano miezi wili mafuta kulibe opposition ndikukala chete situ kupita panseu kaya palimanta vuto antamene muba sogoza kuti sogolela zinthu izi ndi anthu angwingi onjenjemera anthu amanta anthu amene amangochiwa kukamba zizungu mbiseu koma tenti mwene pa ground mburi zisiru za watu za pa ground kamrive sasa kaya ni mafuna ntero kuna kunyo tawi ya kwada imene inu au position mujuke imene inu okonda dziko alimi mujuke imene inu masio soza amene mwasalira okonda dziko lino mujuke imene inu mabishop anthu okonda dziko anthu opempera mashehe majibuso siena siena tijuke tidane ni tidini wa smartmatiki tidane ndi usogoleri uu wa mai anabirutani manja tidane ndi usogoleri wa nkulu wa NRB tichose msogoleri wa nkulu wa meki amene timati CEO amalawi zintu foro zimenezi zikuyenele kazi choke ndipo pa konzenu wa mwino mwino ni mafra nitero kuna ulindizo mfesa jisoni nifani fuse ni rao position zona mwina ndizitula mainda mwina zona tirena kuti na ongati mene alini adavite mbewe prophet angane pere kugula zikuanje 400 mene alini aino kitehana president wa Ford president tu wachipani chibozi mwazipani zikulu zikulu mlawi muno angale pere kugula zikuanje 400 mene aliri akulu akulu ku DPP siningate kwa uwerenga wina aliese paika paika amkito a George Chaponda amwanamveka amsaka maina vita gulule wantu uchuluka kwa mbili mungale pere kugula zikuanje 500 inu akulu akulu IUDF atupere buluchi no semene mune liku UDF mungale pere kugula zikuanje kapena malenge ni 500 tene Malawi azika opa kumanje njemera ni kumangwe zendo kusewu facha zigawenga za MCP zimene zina pasilwa zikuanje zo kwana 200 ni kukawo pesa zikuloose ni kukakana chete amalawi kumaenda kumba kumba amalawi kumamenyedwa kukapidwa amalawi ndi kusekiridwa sewu polisi ili pomwepo ame inaona zimenezi opposition kumakala chete ni kumandu sisa pompepo masiku azipita mai mtani manja John Tembo akupiti lizabe kugira nchito yobe na Malawi are we really serious ine ninane na kuti nine Mr. Game Change nikumva kupete kamonga mene a Malawi mukumvea mabala jironda zanga shizi na pole ya so sitting ama kale chete kumayangana za uchishiru ngati zimberesi au position mkwene kama uchuke muyangane pasogolo kugona kwa chuluka kwa mbili ngati kuseri kumuku kambila na mujua kuti ndale ni chichiru ndale zilime sukulu ndale sukulu ya mango tandi zafo kukonza situzina kainde sende kazi tundiboma ndizi na zotelozo koma tikamafika pouti za vuta tikamafika mbele za vutila mponu kambele za telemu aliesa kulia ndipo tima chosa protocol ya ziko ya mapuziro kuti tikala zisiru cho nanda ulisa nicho mvesa tisodi nicho nila kuti no seo ziwi kabino sindi kunena mwina ma president yo ata kukala kunyumba fangati professor ata pita mtarika ndi nyukiria yo misidwa yo sama lilidwa mwino kwa mfamu ndiza kuti anyamata no se zipani zoonse za opposition mukukanika kuti mwina muta kutulu kabino mwino kuti ngati kuli kupa leo ziko likamve kuti MCP anatuma antu awakapa awapa maina vicha zona sumunga tuluke kuti ngati kuli kupa ndatama tamika ndi kupa akape aka aziko osa lafa ziliziwe kuti MCP akapa juwa likuswa ntengo ole mekezeka aino kizehana zona jikoli sumunga tuluke kuti no marijo no gavananu onse pasogolo kusewa ngati kuli kupedwa jiko lafa ziliziwe kuti marijo no gavana a zipani zosu saboma akapidwa apedwa ni MCP zona famu nuhuze kuni ma vice president onse zikao zonse za ziko ni nazipani zonse mkuopa kuti muta kutuluka kuenda na Malawi paseu kuti katikuli kukapa ziko lijiwe kunena kuni ma vice president nazipani zonse akapido ni MCP posafuna MCP okuta Malawi kare ndi ufluwa opanga zone seru kwani mkuopa inuyo ndi kunena kuti ina ni game changer chikoni cha usi ndi kumfa kupeteka kwa mbili right so ni mafuna ni kupempeni ilo opposition muleke nchitidwe osa mvera antu osa puzira fe muleke nchitidwe oma zimva ndalama hu ndalama joka pa joka sisi magwira nchito ndalama lomta ziponya mushe hu sisi yenda sisi kamata sisi kayankula sisi ngarembe kalata sisi ngayende pamene pafika ndale pa ndalama ndimba ni power ikufunika well experienced people akufunika pa ground osa ndi kumasongoza anthu amene sadziwa chena chilichonse ndikubwerezanso ine ndi Mr. Game Changer remember cinema upaia so ndimafuna ndiwawuza opposition kunena kuti no kukhala chete kwanu nkumaika masiku ndikumapita mphepo pamene pa zikusonyezeratu kunena kuti ifeyo I don't know kuti mwina nditha kugwirisa chichewa chonena kuti no we are not organized mwina nditatero mwina sorry for that kwa mano ndikumva kupweteka kwambiri tatie ntisie ntima ojiva hu inu achisale mungale pere kugula zikwanje inu achisale mungale pere kupita kuma demonstration bwanji ngati ndikukupa nikumena kaa kukusa kasale kani kuja akakupere nipanse ushiko onse likuona akakukapira nipanse ushiko onse na panshi likuona kuti chisale uja sopano zikawenga zija zatuluka amuka pa uja akutata ni moyo ngati mena na mupangira Usumani imeki kwenye zatuluka ine ni game changer kwa nisipani za opposition zingare pere kutanga haya antu zima bounce za jiko lino zimele zima zikati zima nesu kumazo wakuti zaima tele ni mafuna nitero point yanga number 2 kwa nisiko lino la Malawi Malawi mukamali ona we can say kuti no tiri muchitetezo ngati anthu zikawenga zikutuluka losatiso tuzochuluka 150 sizinanuse pa 200 ndikukagwendeza ziko lonse ndikukaopseza polisi kukaopseza Malawi abe ziko ndikukhala chete popanda ogwidwa anthu anja mkumanyira mwaku ziko ziko limene lili ndi defense force ziko limene lili ndi apolisi a polisi onso ndikumango yangana ndikumayenda ndira zimezija anthu nkumakhapino polisi nkumayenda ndikumateteza zigawingazi kuti azipitirabe kumakhapa anthu ziko ndikukhala chete military ndikukhala chete zipati za opposition kukhala chete ma diplomat ma embassies ndikukhala chete are we really serious tere Malawi lelolo wafika panna kuti pa 4 years yokhale titakumwamo wapanja kwera kuti sitinga mukwanise kumachira panzewu stinga kwanise kuchosa ife ameke amene akupitilira kupanga chipongwe chosamvera Malawi mamizimu stinga kwanise ife kugwira na manja ngati zika za dziko ndi kumene nkhondo tere titakuyankhula kunena kuno MCP payoka ita kuti kwanisa tonsefe titagwira na manja maboma onse Malawi muno zomvesa chisoni kwambiri ndimafuna ntero mawa uno kuti a Malawi ngati zinthu zisokonekere ngati kuberedwa kukupitirire vuto ndilonena kuti pale anthu ena amene amazitenga ophunzira kwambiri ndinanena ine mbuyo kuti mademo amene akukonzedwa ndi zipani zosusa boma akuyenereka akhale mademo awina aliyense kaya ukusongolera wendo wachipani chanji kaya ndi wachipani chanji umve kuti mademo wandi a dziko lonse la Malawi mademo wandi a Malawi and wina aliyense akuyeneka alemekezedwe apasidwe mphamvu apasidwe ufulu asogozedwe kuti limozi ngati ziko chomwere ziko lino not because iwe ni ndani kuchipani kwako umaziona motani uli ndi udindo otani nkhani ya simatematiki si nkhaninso yoti iwe ni ndani sinkani soyo magwirisa ntsito maudindo achipani panse wo kamniveza zakaya nkani ya mai ana berjon tem sinkani soyo kutiya witness please my former presidents can you please come out my bishop amene masalanu a Roman Catholic can you please come out my shehe akulo kulo konda dziko lino amene masalanu can you please come out inu nonse my former MP my former ministers my former defense force members can you please come out inu akulo kulo opuma a police can you come out inu ma company amene muli ni mapauda mundira ndemu mambo chimu muchilombo nimu muli longwe mpati kunzunzu can you please come out zikula mawe tika kumanja njemera niti antu titatu timeta ango tole doa nukupasi doa 20 million kutipila nukua onoge zikula mawe lita kuononga kuiki no pamanta kuiki no pacho pezo chite tesutaje ni kuchoka militari nkuyanga ni lopasi polisi nkuyanga ni lopasi fata mtu moji amena kuzua nanga tieni nduna yo opusha kwa mdi amena takumopeleka 30 because of 30 million tena tinagu zipani zonse za opposition mukukandika kuti you can organizing madevo kuti payere payere papasuke papasuke pade pade panuke mpira panu please tisamangonena mishongale watu lakadi buya za uchichiru zosa chitika we are tired now Malawi utenga wanga umalija ndi mafuna ditero kunena kuti no acided akonza zone sero mawa pamene akunena kuti nkulu wa mera atule pansi udindo komanso minister of energy olemekezeka Ibrahim Matula I don't know why ndaya nkulaso kuti ndi olemekezeka pamuntu sanga khala olemekezeka kupanga za uchitsiru azikalemekezedwa kwawo ndi kuchipani kwake atule pansi udindo ndimafuna ndikupempheni nonsa Malawi kuti tiyeni kunsewu koma ndimafuna ndikuyankhuleni motere kuti zipani za opposition zikubwera nso pansewu andi pamene zipani za opposition zikubwera panseo ziwani kuti kubwera ndi dziko mawoti chipani mwina tima unonga koma zisogoleri athu muno Malawi akubwera nso panseu maina azipani iwo ndi zika za dziko lino anasogolerapo dziko lino zinakhalapo nduna mdziko lino anakhalapo ma MP dziko lino anakhalapo ma minister dziko lino anakhalapo asitikali dziko lino anakhalapo a police ena ndi a police manager sikalibe dziko lino anthu otopa akumudzalimi amene kuvutika mvula yagwa fetroza alibe panopa mukonzeka kuti kuchitika mademwa anyo ndipo ndiyankhule pano kunena kuti inu amene mwapasidwa zikwanji chonde muzisamale kuti ngatanga kugulira zikwanje zina MCP muzangonjeze koma ndimafera ndikuuze we are more than ready to defeat you we are more than ready to finish you ndibwereze we are more than ready to finish you either you like it or not but tatopa tikumva kupweteka Malawi yakwendeka kubwerera kumene Malawi anati Malawi akumva kupweteka anthu akugona ninjala anthu akufa zipatala makwala mulibe zinthu zakwera mafuta akwera china chilichonse chikunyansa chakwera ndi mafrandi yankhule chonji kuna kuno nthawi yafika yoti tonse kuti zika za ziko tigwirane manja ndi kuombola dziko lino la Malawi Yehova odziwa kusamala Yehova odziwa kusunga Yehova ona na makumbukira misochi ya anthu ake Yehova ombola ndi Yehova omanga nsewu panyanja atithandize akhale nafe atiyang'anire aende nafe Mulungu omenya nkhondo ziko litakhala chete Mulungu amene atimenyere nkhondo Mulungu amene anakumbukira ana akumbukire dziko la Malawi ndipo kwa iye kukhale ulemu koma nsoma tabando lero ndi kunthawi za mthawi Ambuya akudaliseni tenti tipempherere Malawi tipempherere zipani zathu za opposition koma nso tipempherane wina ni mzake Amen.